to Holtzby. Hello. Thank you for joining us. Good afternoon. We represent the Hogwarts Choir, and are here to share some music with you. Music is Dumbledore Sensei Iwa Onga Kadima Sana Mahoma Na. So, without further ado, let us begin by warming our voices.
Yeah.
professional.
Da 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 da